ndabara mukije bakunzi ba television Renaissance nongera ndaba hikaze muri ano makuru twabateguriye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2025 nyakanga umwaka wa 2019 zimwe mu ngingo nkuru ziyagize amajambo mabi hakoreshwa n'abategetsi bakuru b'u Burundi aguma yunyuka aho uwurongoye inama nkenguza amateka yishimiriza kuba yaricishije umunyagihugu Reverien Ndikuriyo yamenyesheje izuba riva ko yatanze amafaranga kugira ngo abanyabururi baza n'umutwe w'umuntu yitwa Kaburimbo. Amajambo yateye ubwoba batari bake aho bavuga ko bakoresha amajambo nkayo bategerezwa kubibazwa bakarengutswa n'imbere y'ubutungane. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwagize ico buvuga ku basirikare b'abarundi bamaze iminsi bahitanwa n'ibitero by'umugwi Al-Shabab muri Somalia aho umuvugizi w'ubwo bushikiranganje avuga ko ivyo bitero biterwa nuko uwo mugwi uri kutera igere rya nyuma idonido ya makuru ni mukanya ndasubiye kubahikaze muri ano makuru Abategetsi bakuru b'u Burundi barabandanya kubiba amajambo y'iterabwoba nayo gucanishamo abantu. Reverien Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka avuga ko akeneye kubona umutwe witwa Kaburimbo avuka muri komine ya Matana intara ya Bururi. Reverien Ndikuriyo avuga ko yamaze gutanga imiliyoni 5 ku muntu wese azoshobora kuzana umutwe w'uwo muntu canke agashobora kumufata agikomeye kurikira Reverien Ndikuriyo.
Twashimiye amu ntara ya Bururi. Ubwambere gihe najayo muri komine Matana hari umuntu yitwa Kaburimbo mwaramwumvise yaravuze ngo Centre de Santé akazashyiramo abantu abaforoma igisoda Kaburimbo yagize ibiki umunsi njye nababwiye nti Kaburimbo ndamukeneye umutwe canka komeye imiliyoni 5 abona canka yapfuye turamukeneye Kaburimbo imiliyoni 5 zone natanze umuzana umutwe atara 5 ihiganwa cyo kumurondera nta muntu ashobora guhunganya umutekano w'abene igihugu ngo ikomine ariho umwe ni kumukuramwo abasigaye gusa kubaza imana yuko umuntu abacumuye akingiye intama zayo nicyo umuntu abasigaye kumenya mana none jewe ko aba bantu bari bamerewe nabi abantu ikomine yose umuntu nkaba ndamukuyemo ariwe yarabamereye nabi none ngize ikosa gusa kumutekano w'igihugu n'ukwambara rwaga
Imvugo ya Reverien Ndikuriyo irerekana neza ingene ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza butunganije nkuko bivugwa na Pacifique nini nahazwe arongo ishirahamwe Fokode akavuga ko harimwo ibibazo abantu bakwiye kwibaza kuri ayo majambo kuko biboneka ko nabahora baburwa irengero Reverien Ndikuriyo yoba abifisemo uruhara ariko uko bizogenda kose abavuga amajambo nkayo bazoruhira kubibazwa tumukurikire
biragoye gose kuronka ico umuntu yovuga kuvyo Reverien Ndikuriyo yoba heruka gutangariza imarangara mu ntara ya Ngozi aho yamenyesheje icese ko yatanze miliyoni 5 z'ugushimira uzomuzanira umutwe uwo yise Kaburimbo avuga ko yoba yahungabanya umutekano muri komine ya Matana mu ntara ya Bururi muri ayo majambo ntatomora neza ngo avuge ko umutwe bamaze kumuzanira nico yoba yarakoresheje uwo mutwe nimba baramaze kumuzanira ico bikoze n'amajambo mabi cyane ashobora gukwega ibara mu gihugu kuko vyumvikana ko Reverien Ndikuriyo ahamagarira abanyagihugu kwica guca imitwe yabo bibaza bose ko bashobora kubangamira umutekano aho bari akanavuga ko mu kubikora bo bikora bamaze kubiheza akaba ariho baje kubaza Imana kwico bakoze ryo bari kosa aha rero umuntu avyumvirije ashobora kubaza utubazo dukeye Reverien Ndikuriyo akabazo ka mbere niyo yakuye ubwo bubasha bwo guca urubanza rwo gupfa mu gihugu izo manza zitacemewe ningene yashoboye kumenya ko Kaburimbo ibyo bamwagiriza ari byo atarubanza na rutoyi rubanje kuba niyo kandi akuru ubasha bwo gutegeka umunyagihugu bwo kujya kwica umuntu aho ashakiye hose umuntu ashobora no kwibaza igituma ari Reverien Ndikuriyo atanga ayo mafaranga yo kujya kwica umuntu akayakura mu mfuko wiwe mu gihe hariho inzego z'igihugu zijejwe kugwanya bene izo nkozi zikibi umuntu yo nibaza kandi akanamubaza ko iruhande ya Kaburimbo abandi bantu yoba amaze kwicisha nkuko avyita ngo ni gukuramwo abandi yoba amaze gukuramwo kuko yabise inkozi zikibi zihungabanya umutekano umuntu asigara yibaza ko abantu twa twumva bugwa irengero Reverian Ndikuriye ashobora kuba yifisemo uruhara rukomeye cyane mu gihe atanga amafaranga y'abamuzanira imitwe yabo. Aya majambo rero ashobora kugira ingaruka zikomeye gose mu gihe muri kino gihe mu Burundi utavuga rumwe n'ubutegetsi canke uboneka nk'uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi wese afatwa nk'umwasi w'igihugu afatwa ko akorera abakoloni bishobora kugeraho imbonera kwese zokumva zirara mu bantu zibaka imitwe zifata ko abo bose ari abo gukuramwo kuko bashobora kubangamira umutekano w'igihugu canke bafatwa nk'abansi bo Burundi.
Umugambwe MSD uratera ivyatsi imvugo y'urongoye inama nkenguza amateka aho yihaya ko agiye kwica kiremwa muntu ivyo bikavugwa na Epitas Nshimirimana avugira uwo mugambwe. Uwo muvugizi akavuga ko kuva umugambwe CNDD-FDD ushika ku butegetsi waranzwe no kwicwa no gutoteza abarundi. Umugambwe ukaboneraho no gusaba sentare mpuzamakungu CPI gukorera ku bintu nk'ivyo. Kurikira Epitas Nshimirimana.
Uretse yuko biteye isoni kandi bimara maje kumva ko umukuru w'inama nkenguza amateka ashobora kuzana imvugo yo kwihaya kwica abarundi canke kugirisha ihiganwa ryo kwica abarundi twebwe muri MSD nta gishasha kirimo ntibidutangaza kuko kuva kera bakishika ku butegetsi icabaranze nuko kwica abarundi nuko gukorera amahana barundi nuko kwihaya gukora ibintu bene ivyo na cane cane kutubaha kiremwa muntu ariko aha aye nshaka kuvuga ibintu bibiri icambere nakajyo ko kwibutsa amakungu cane cane ishirahamwe mpuzo amakungu woni nkuko duheruka kubivuga n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mbere n'abarundi bose ko bomenya ko bari abategetsi badashobora kwiyumvirira ikintu ciza igihugu cy'u Burundi badashobora kwiyumvirira kazoza keza k'abarundi ari naco gituma umugambo wa MSD udashobora guherekeza abantu nkabo mwitunganywa ry'amatora kuko badashobora gutunganya amatora meza ahurikiyemo bose amatora meza ashobora kuza binyishu y'ibibazo bitandukanye bihanze abarundi n'u Burundi ni naho rero tuvuga tuti imvugo yabo ingendo yabo ni ingendo yo gutera ibyatsi ica kabiri twibutsa cane cane amakungu aha tukibutsa sentare mpuza amakungu mpana vyaha CPI ko yokorera kuri bene ivyo bintu ko nibishoboka yuko umuntu ahaguruka akihaya gukuraho ubuzima bw'umuntu guhungabanya gateka kazi na muntu bigeze kugwego nkugo.
Mu makuru duheruka kubashikiriza twarababwiye ibitero vy'umugwi w'iterabwoba Al-Shabab cyahitanye abasirikare batari bake b'abarundi muri Somalia. Icanyuma cabaye mu kwezi guheze cyahitanye abasirikare batandatu. Ico naco kikaba cakurikiye ibindi bitari bike abasirikare b'abarundi ba MISOM bapfiriyemwo. Munsiguro umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi Floribert Biyereke yatanze avuga ko ari kubera Al-Shabab iri kiterigere rya nyuma. Yabivugiye mu kiganiro c'abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye kuri uyu wa gatatu tumukurikire.
Ariho ugufasha leta kugira ngo ikore koko ishobore gutunganya ubuzima bw'igihugu ibyo nabyo bigaca mu gufata ibisagara bito bito hamwe no kuzibura amabarabara kugira ngo amabarabara ashobore gukora abantu bakore koko rero Anshiba kubera izi uwo mugambi kandi ari umugambi ukomeye cyane uko arashyirwa mu ngiro ubu ica ikoresha ingufu zose ifise kugira ngo yerekane ko igihari kandi ishoboye kumuza ko imigambi ya leta n'abayifasha yoja mu ngiro iriko iratera ingere rya nyuma kandi ingabo za misombe ziyambagabo zirafise iheguro yo gukora kugira ngo Al-Shabab ntibandanye yibuza amahoro muri Somalia.
Petero Nkurunziza arasaba abarundi kutitaho ibyandikwa ku Burundi izo nyandiko akaba tazindi atari byegeranyo by'ishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ijambo ry'abepiskopi ba Ekleziya Katolika. Umukuru w'igihugu yabisavye mu ijambo ryo gutanguza ikiganiro c'abavugizi b'ubushikiranganje butandukanye. Ijambo ryasomwe n'umuvugizi wiwe Jean-Claude Karegwa.
Umukuru w'igihugu arahumuriza akongera karemesha abene gihugu ngo nibahungabanywe kandi ntibasamazwe n'ivyegeranyo bishikirizwa n'imigwi itandukanye yo hakurya no hakuno isangiye ihangiro ryo kwambika ibara Burundi n'indongozi zabwo. Abene gihugu basabwe kubandanya babumbatira amahoro n'umutekano baje ku mirimo atankomanzi bame bibuka ko ugutukata gutorera kumuvumo utabuza umuvumo kunaga kandi kwa gatiga teretswe n'Imana kadahenurwa n'umuyaga. Ese Barundi arashimishwa n'umutima wo gukunda no kuzirikana igihugu bene Burundi badahengeshanya kugaragaza haba mu guterera amatora no mu kuyitaba akaboneraho kumenyesha Abarundi n'amakungu ko mu mwaka w'2020 Burundi buzotunganya amatora meza cyane kurusha ayaramaze kuba. Imana mushobora byose ngo niyo cabona.
Muri iryo jambo nyene yasubiriye gutera kamo impunzi ko zotahuka ariko ntiyigeze avuga babanye politike bane batavuga rumwe na leta baheruka kwankirwa gutaha bashaka kuja mu matora.
Umukuru w'igihugu arashimira bene wacu bitavye akamo yabateye bagatahuka ku bwinshi mu gihugu c'amavukiro nayo abacijijanye imitima abasaba gufatira akaruhuko keza ku bamaze gutaha agira ko asaba bene gihugu bose gusanganira n'ugweze bene wacu bariko barataha mu gihugu c'amavukiro basabikanye ivyo babasanganye.
Mu gusozera ano makuru uburongoye umugambwe Ranak Aloise Baricako aravuga neza ko Ndayize Domitien akiri mu mugambwe Ranak akaba ari nawe harongoye urwego rw'inararibonye muri uyo mugambwe akongera akaba umuhanuzi. Aloise Baricako aravuga ko ataco tuma ava mu mugambwe Ranak. Tumukurikire.
Turi kumwe urya ari mu bantu b'inararibonye baza barahanura muri Ranak iyo bigoranye basukamwe amabisi ni bamwe twita inararibonye arimwe ari muri niwe mbere yarongoye urwego rw'inararibonye mu mugambwe Ranak ari ngaho rero nta gituma yoja n'ahandi kuko ari karanakura rega iyo uri kurakura usanga ibyo kugendagenda gutya bitagikunda uguma hamwe.
Aha ni naho amakuru twabateguriye yagarukiye tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.